Yo, what's up guys? Welcome to my channel.
Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa juu.